ikaze mu gihe cy'impembero.
Bakunzi twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impembero, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 24 umurongo wa mbere gushika kwa 12. Luka 24 umurongo wa mbere gushika kuri 12. Handitswe ngo kuzuka kwa Yesu kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva bajanye bya bimota neza bateguye basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva binjiramwo ntibasangamo ikiziga cy'umwami Yesu. Ibyo bikibazazaniye abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza ati niki gitumye murondera uriho ahantu habapfuye ntari hano ariko yazutse. Mwibuka uko yababwiye akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiye gushirwa mu maboko y'abanyavyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Bibuka amajambo yiwe bava mu mva basubira inyuma ivyo vyose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Abo bagore ni Maria Magdalene na Yohana na Maria nyina wa Yakobo kandi n'abandi bagore bari kumwe nabo bababarira intumwa ivyo. Ayo majambo ababera nk'umuyaga ntibabemera. Ariko Petero ava hasi yirukira kumva arunama arungurukamo abona impuzu zera ziri zonyene asubiriwe atangajwe nibibaye. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ubutumwa bwo kuzuka kwa Yesu Kristo ntibukwiye kuvugwa gusa mu gihe twibuka kuzuka kwiye mu bihe bya Pasika gusa, bukwiye kuvugwa iminsi yose. Kuko nico Yesu yaduhamagara yavuze ngo namwe muri vyabona vyivyo turi vyabona vyo kuzuka kwiwe. Imana ihabwe icubahiro. Ijambo mpagara ko rero riri ku murongo wa 11. Ayo majambo ababera nk'umuyaga ntibabemera. Mukundwa uri kuradukurikira canke abari ko baradukurikira muri benshi, nkundira ndakubwire ngo aya majambo ntakubere umuyaga. Aya majambo y'ikuzuka kwa Yesu Kristo ntakubere umuyaga. Uyemere. Uyemere kuko ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Uyemere kuko imva yiwe iragaragara. Ntawe ubihakana naho hari aho bahaye ibiturire baha amafaranga abasirikare b'Abaroma ngo babihakane. Byarushije kumenyekana Kristo ni muzima. Imana ihabwe icubahiro. Reka tubyemere kuko amajambo y'ikuzuka kwe ari n'ubushozi. Paulo yandikira bikore navuga ngo igihe nazi wanyu sinazije mvuga amajambo menshi arimo ubwenge bw'abantu, ariko yari amajambo arimo ubushobozi kuko nta kindi nagabiye kuvuga atari Kristo. Kristo yabambwe, mu yandi majambo Kristo yazutse. Imana ihabwe icubahiro. Na jewe ndakubarira ngo aya majambo y'ikuzuka kwa Yesu ntakubera umuyaga, ahubwo yemere. Kuko amajambo y'ikuzuka kwiwe azana ugukira. Amajambo y'ikuzuka kwiwe azana ibyizigiro. Paulo aravuga ngo namba tutemera ko Kristo yazutse, tukaba twitwa abakristo, tukaba twitwa abamukurikiye, ngo turabagogwa nyuma y'abandi bose, turabo kugirirwa akagongwe. Umuntu wese akaturaba agaca yifata mu maso ati mbega abantu bagowe. Ariko ntituri muri abo. Kuko aya majambo ntiyatubereye umuyaga, yatubereye agakiza. Twaramwizeye, turakizwa, nico gituma tumwamamaza ku isi yose. Abagore bari babibonye, barabonye ibimenyetso, babibariwe n'amarayika. Aha batubarira ngo abagabo babiri, ariko hari ahandi hagenda avuga ngo amarayika. Abantu bakayangana bavuye mu ijuru bababonye baragize n'ubwoba. Ariko barabwira ibi byose, barabwira abagore baraza barabarira muri mu migenzo mu mico y'aba Yuda ntibemera abagore cyane. Henshi ntibabemera. No muri Afrika niko biri. Hirya no hino ku isi n'ibihugu biteye imbere bya rutura nka Amerika usanga bakengera abakenyezi. usanga badahembwa cyo kimwe nawe bahemba abagabo kandi bakora akazi kamwe. Hari amacakubiri yukujanye n'ibitsina. Nivyo. Ariko amajambo y'ikuzuka uwo yazana ari we wese, ari umugore, ari umugabo, ari umutama, ari umwana, ari wize atari wize, afise ubuzima ntakubere umuyaga. Namba hari ibyo ugomba kumenya. Genda urabe nka Petero. Ngo Petero ava hasi irukira kumva. Genda urabe. Fata urugendo uje muri Israeli. Canke genda mu nzu y'Imana. Uraba apana hari migenzo basoma ibintu gusa. Uraba ahantu abantu ariko arakira. Babohoka bakira ingwara. Babohoka abadayimoni. Bava mu byaha. Abari bishwe n'urumogi babohoka. Abari bishwe n'ibyaha bitandukanye. Bakizwa bakaba abagabo n'abakenyezi. Abamaraya bagahinduka. Abakenyezi biteka bakabyara bagaheka. Oh Imana ishimwe cyane, ntukengere, ugende urabe. Hari ibimenyetso nawe uzobona, genda urabe. Ndagutumye genda ubaze abakijijwe, abahinduwe n'uwo Kristo yazutse, nawe araguhindura. Aya majambo ntakubere umuyaga, aya majambo ntakubere umuyaga mukundwa, amajambo akubere mazima. Genda usome mu butumwa bwa Matayo, usome ubutumwa bwa Mariko, usome ubutumwa bwa Luka, usome ubutumwa bwa Yohana, usome ibyakozwe n'intumwa, usome ibyete byose bya Paulo, usome ibyete bya Petero, bya Tito, bya Filemoni navyo n'ibya Paulo, usome ibyete, usome ibyahishe Yohana, urabona inkuru z'ukuzuka kwiwe, uratangara, uratangara, uratangara. Imana ishimwe cyane. Usome Bibiliya yose. Imana ihabwe icubahiro. Urabe iby'Imana ivuga, amajambo ye kukubera umuyaga. Kumbure wahoro yakengera kubwo aba yakubariko avuga kuti ni umwana ntiyize ntazi filozofi ntatunze nkanje. Aya majambo ntakubere umuyaga, akubere ayubushoze, ukire ingwara, ukire akabonge n'agahinda n'akababaro urimo, ukire. Kristo azuka, Kristo yazutse, yagiye atuzurira benshi twarabibonye, twabonye akiza indwara, n'uwo aracakiza, aho tuja hose ku isi turamubona akiza. Imana ihabwe icubahiro, Imana iguhezagire wafasha akanya ko kudutega yombi, kandi Imana ibahezagire namwe mwese mubandanya guhanahana ubutumwa bwiza, muremesha abandi n'abandanya kudushingira intahe, iby'Imana ibakorera byemeze ko Kristo ari muzima, atari makuru gusa y'ibitito n'ibisomwa by'abana b'abantu. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza aho muherereye, mugire umurango mwiza aho muherereye, mugire ijoro ryiza aho muherereye, mugire indwi nziza, mugire ukwezi kwiza, mugire umwaka mwiza, mugire ubuzima bwiza. Kristo muzima, Kristo yazutse, akubere muzima mu byawe no mu bawe. Uragahezagirwa. Urakoze.